shine. Your soul used to be my spirit. Your everything used to be my life. Now I begin to realize. Coming into my life. Thank you for coming into my life. Thank you for coming into my life. Your love
Kira da 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 da